in the shade of the old apple tree. When the love in your eyes I could see. When the voice that I heard, like the song of the bird, seemed to whisper sweet music to me. I could hear the dull buzz of the bee in the blossom as you said to me. With a heart that is true, I'll be waiting for you in the shade of the old apple tree.
Oh, ba-da-da-da-da. In the shade of old apple tree.
Apple tree.
When the love in your eyes I could see.
I could see.
Mama, when the voice that I heard, like a song of birds, seemed to whisper sweet music to me.
Music to me.
I could hear the dull buzz of the bee.
Buzz of the bee.
In the blossom as you said to me.
Said to me.
Mama, with a heart that is true, I'll be waiting for you.
Yes, shade of the old apple tree. Ya-da-da-da-da-da. Da 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 da